ko Ruaputahanga he uri whakaheke no Turi, rangatira o te waka o Aotea, o tira no Ngāti Ruanui ki Taranaki. Ināianei, kua whakatūria he pakoko ōna, kia riro mānā no te tini ngero ngero ka tae ki te taiwhanga ārehia hou i te tonga o Taranaki, e rahiri.
He wātaki taro ki te hura i te kōhatu Ruawhero e whakāhua ana i tō rātou tūpuna.
I think it's beautiful.
Tēnei tonga mō tāta katoa. Mēnā iwi Māori, mēnā iwi Pākehoki, e haere mai ki tēnei wahi.
Ahakoa, kua whakapako koke hia tōna āhua. Kei te rere tonu nā kōrero mo te nākau rangatira o tō rātou tūpuna.
E a tāua te taonga nei o tira e hoki anō te tangata pea ki ngā kōrero mōna.
I was totally impressed and blown away with her, and I just think she just looks so neat at the entrance of our wonderful TSB hub.
He wahine hoki i tomohia ki a tūrongo, engari i roto i nga tohutohu a tōna tuakana a Whatihua. Ka patua a tūrongo i te whakamā, i te iti o tōna whare me te korekai, hei whāngai, i a Ruaputahanga me tōna ope ki tōna kāina. He mahi kanene anō tēnei nā tōna tuakana a Whatihua, i nā kāriro ia e te wahine, tomo a tōna teina.
Hononga ki tai nui waka, ki te tangata a Whatihua, e me ngā kōrero mō raua tai, me te taina hoki a tūrongo, e ora tonu ana tērā kōrero i roto i a mātai.
He 20 miriona tāra tu wāriu o te whare whakapakari ātinana ārehia. Engari ka roto pia i te hono atu i te hītori o tēnei uri o Taranaki e ea i te taha wairua.
It's just been a neat collaboration between the iwi and the council.
Hei tā te koro matu anō ka ngā kaunui rātai katoa ki te manaaki ki te tiaki hoki i a Ruaputahanga. Ko te tūmanako ka aramai anō etahi atu kaupapa e tū nā tahi ai te kaunihera me te iwi. Tēnei Mola New, te karere.